Ena no fiada etwa mu yi na ewiase nyina yesio awode ebodawru akira mansan hiehia se obema akenkan aben wona se obeben akenkan apotoka se mwatu din se World Literacy Day na MTN ejumeku awa Ghana so ni se omudio mu afidi da toso edio no enum 25th anniversary enunti eka won hyehye ho no ena wodi sada kama kama elbosum treatments no emu kruba kon e friend se Kokoma DA Basic School ena MTN ejume kwa ewa santema temu omu ni omu juma yafu nina ekwishi ya ho, ekwishi ya sunyafu di jume diye shronkumbi ewa wong, ni nina nese ukwaya nchirachira shronkum eme sunyafu no hiyan hiyan se obema wongume sunya ehiyan wana afiso, hiyan hiyan se obe kinkani kama kama na abwa ama wadi sunya enso etumi etumpon enunti omu edi science set, ekwaya nchirachira kakra edi chire sunyafu no ni nina emu no omu sanso ene ejume yafu no ene sunyafu no ishi ya ye e chachira honi mbiye niso e wongume suyemu. Na jume dino e koso no e na openia waye nifahene ema Kokoma dikrono nana akwesi buwache. Ujina nana udru eji penia otosu miyino Kokoma dikro anemu edia sidake siye ema MTN e jume kuno se omo vitina meko omo mwa ewa sakwana eso. Afi utu esinyafono e na ufo njinafo se omo omo frana adisyo inhiya wom. E na afi nso omo frana nso omo adisyo inhiya wom isan se e mfao ni babia wo se yu kurukuma ana kurukesi mo. Obetumi abesunya de na peni pabi opeso ye no otumi abeyo
me me call school from class 1 to form 4 e wa Kokoma etisa uti hana wa Kokoma hana usunya de a fashion wa dwene mu se obetumi afi Kokoma ha abaye president of Ghana ningina ni so obesia na wasia de no ye Kokoma ha na Dr. Frimpong oko school Obianum, Antiama Kumi. Nebai friend of Dr. Frimpong. Kokoma Hayad on us to free cock on old master secondary school. Nan, ne, by a doctor. Men so me free her, I call Pramper College. Anybody be free her, cause school I can say, I'm a ne. Oma, I call my new abrabo. Ya, Omun, and I am poor Kokoma mine. Ne shanty, you may be a ever MTM 4, sir, you may be on the back on command and on the bar, I said. I'm a sir, I'm check and colliding in an crane. Sir, won't so bet me a year. Won't so bet me a day. I year. Won't so bet me a day. Won't so bet me a year day. Aha, if he says a bit, if you can come aha. Now, Kokoma school, yeah, we hang in our crane. And looking at my choir. Nese me go do Unilever. Emma make or Gambia, Sierra Leone, Liberia, Burkina Faso dia. Nese obi fi Kokoma habed Dr. Muya, Dr. Frimpong dia. Won so bad eh. Me me da fani ko fi om. Na mo e fri juada e ko pim. E fi ada dia be pa o chao upon school ba. Busa no se. Na wo ko school no. Dia ni a chire wo. But I won't go to school, that's what they're busan. I could have no, so busan to us on me and son. I say, when you say, me, me, my mamma busabe, yeah, chill me, empty, never break, not teach a no chill out, or not junior costo. If so, them say, or true fear, Uber busan, say, and the dear near chill war. The pamacha, about a woman in yamo, I say, be here.
Enwachi ena ura osei akutu Charles. Ono ena we head of technical Emma Northern Sector MTN Ghana. Ono so echre dientia omo eko pie Kokoma krudia numu na sejume dino wade eko shishesu.
Mutaya esi MTN ya nisopa anese ya hui MTN ya foundation na. Enema miensa ena yewe economic empowerment, education and health. Enra so ye World Literacy Day. Nti unu se no, e wo se ye fa saada kese a eye wiase da nyina na na ne yeba. Ne ene ye nua no me wo Kokoma ebehia. Na afi ye ignite the education reading passion in them. Nti ye buta ye de ban se beba ne no ma be read. Na afi ya twom adwene si ehia education hu hia so. Enu ne buta ye titu pa nti ye de bae. Nti ye bae hia omo ye no mu hia ye e read books. Ya mo mu books. Afis ya mo mo science set na e wuze science na di wiase nam ɛno nti yɛma mo science set a school na ɔmo de bɛyɛ experiment nneɛma mo sua ɛno ɔmo de bɛyɛ experiment ama ɔmo ne bi de akɔ anim ɛna afei so so no yɛahwɛ sɛ ɛyi baabi a ɔmo wɔ no so no biribiara ɛda ne kwan mu nti na ɛbota yɛde ba ha no sɛ ɛbɛboa na ɛyɛboa ɔmo wɔ education mu na afei so yɛasan so ahyɛ awofoɔ no so nkuran sɛ ɔmo bɛma ɔmo ho kwan na ɔmo aboaboa ɔmo ma ama ɔmo atumi ayɛ dɛn ɛsua deɛ ɛsan sɛ adesua ne adeɛ a ɛdi mu na de sua so wobɛnya a ɛhyɛ aseɛ firi akenkan ɛno nti ne yɛba aseɛ ne ɔmo bɛdi ahyia na yɛ ne ɔmo akenkan ama ɔmo ani agye akenkan ho fact yɛbaeɛ no sɛdeɛ yɛyɛ ɔmo interview kakra ɛhu sɛ nkwaraa ne yɛ nkwaraa sɛ ɛba sɛ yɛmeani kɔ ɔmo a ɔmo bɛtumi abɔ mmɔden paa yie ɛsiane sɛ questions bi ɛbu sɛ ɔmo ana nka yɛnim sɛ ɛbi koraa nka ɔmo hunu no ebinom tumi ansan ɛno nti ama yɛ so a hyɛ yɛ nkuran ma wɔ sɛ sɛ ɛba sɛ yɛkɔ so boa wɔn a wɔn no bɛtumi abɛyɛ mpanin kɛseɛ aboa ɔman Ghana
ne korakora mu no ɛna madam joan yɛboa ɔsafo ɔne head teacher ɛma Kokoma da basic school ɔno nso ɛde adeserɛ ɛfa ttv kaseɛ so ɛto ghanafoɔ nyinaa anim sɛ wɔn sukuu dan a ɔte mu suadeɛ no ne tebea no ɛnyɛ ɛno nti ɛna wɔto afiri hɔ a obi dan a wɔresi atene mu no ɔmo akɔgye abɔ so a ɔhɔ ɛna sɛsi ɔmo te suadeɛ ɛno nti amansan ɛmmra ɛmɛkɔ wɔ mmoa
And yet, in a good condition, I wasn't cracked. Now I'm seeing here. So my name, some of my
co-workers,
it's almost collapsing. Into say, I'm cracked. Now I'm seeing here. They're missing me. Into a bit don't fool me. And I didn't die. I won't see me. And they are dumb here. Say I'm missing here. I'm happy. Them say, I buy. Baby, see baby, papa, my yeah, I get to yes, yeah. And yes, your best rabbi, your best philanthropist, NGOs, some of my young one, you're the certain place to learn.
MTN adwumaku no ɛyɛ donation edema school no a science set akɔd ɔde kɔyɛ nkyerɛkyerɛ no ne nyinaa no ɔgyɛ mu edema asuafoɔ no sɛ akyerɛkyerɛfoɔ no ɛmfa nkyerɛ ɔmo deɛ na ɔmo tumi ɛsɛ no yie ɛhunu ne nyinaa nkɛmfoɔ no asuafoɔ no ɛde dancing competition ɛhyehyɛ so ɛma MTN ɛtumi ɛkyɛ wɔn adeɛ